Land up.
Haya, kumewaka, wamefika. Haya, DJ, fanya mambo yako. Wamefika. Jamani, jamani. Haya, DJ.
Boss. Anyone.